ngizothanda ukuthi ngubingelele khona la ku Big Space uma nje ufuna ukuhlezi updated ngezebhola la khona la eMzansi. Ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikele wa bell for ama notification. Sekunendaba ke la ivelile ezithi abase Morocco basola u Patrice Motsepe ngokuwina kwebafana bafana lapha kwi Africa Cup of Nations. Ama publication ase Morocco athi u Patrice Motsepe wenza ngayo yonke indlela ukuthi ke bafana bafana iwine lemidlalo futhi ke iwine ne Africa Cup of Nations. Bakhala ngokuba khona kwakhe u Patrice Motsepe uma kudlala ibafana bafana, batho referee bagcina sebenza inqumo e wrong ngenxa ukuthi kukhona yena ke u Patrice Motsepe. Baze baveza ukuthi ngenkathi kudlala ibafana bafana ne Cape Verde maningi ama errands akele lapha, kodwa ke u referee kahambanga o checka lapha kwi VAR. Injalo ke nje mbukeli indaba ke lezi trendayo ukuthi ke Morocco iblema yena ku Patrice Motsepe nabo referee ngokuwina kwayo ke bafana bafana. Angazi ke mbukeli ukuthi ke wena uthini, wena ngabe ucabangani lapho? Ucabanga ukuthi bafana bafana ngabe isizo yena u Patrice Motsepe noma nje iyayiwinela ngoba nakho vele idlala kahle? Cela ukuthi ucommente ke lapha ezantsi ungitshele. So izoke indaba dingiphathele zona lezi, cela ukuthi ungakhohlwa ke nje ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibonga. Gela.